ukucacisa nje into encane ukuthi amadoda amaMpondo ngabantu abaziphethe kahle kakhulu le nto kuthiwa kukushitha amadoda amaMpondo akayenzi nto le nto kuthiwa kukexeza thina siyazo nto la emaMpondweni amadoda endiwaziyo shuthi ngamandojiyane la enza zonke izinto zimikhuba engalunganga indoda empondo into endiyaziyo mna ukuthi iba namaqabane namhlanje ilale kwamampisi kusasa edla ilale kwamafaku ngeyamini ilale kwamadineka ngeyamini ilale kwimizi ngemizi yindoda yempondo ngumntu onobubele kakhulu othi xa utata umzowo aye washiya ikhaya ingene ezinyaweni zondoda ivuse umzi iqinishe ngamadoda anjalo nje abantu abanobubele ngolo hlobo angafuni ubona imizi yabantu ukuthi ichitheke asinayo yonke le nto thina ingaqondanga thina siqonde kahle kakhulu siba namaqabane ngapha nangapha ulale kwakho kabini ngeveki ngoba phela uyindoda eqinisa umphakathi ndifuna uyicacisa lento madoda ningabhideki ukuthi ayibo kanti kwathini ncabo asinayo nto thina siyaqinisha imizi yabantu siyayisiqinishe